Gomora.
My pen into the thing. The man on good.
You may want to go to Quenzer and don't
know.
What figure sauce, Molly,
and I'm going to go.
Rest,
Mzansi. Usuku lwanamhlanje luza kuba kude emaqhubi. So Ntomo Lefe. Siya kubamba.
King, why can't sing?
I was. Okokuqala. Ukuyalela ukuphilwa kwemoto kaMbongeni indaba. Ekhokelele ekubulaweni kwakhe. Two. Ungumkhanelwa ophambile kubulalweni kukaDumisani Rhadebe. Kwaye nokunyamlala kukaNomsa Rhadebe.
Sho,
hoko.
Ntokozo.
Hey man.
No.
Siyakubamba for ubulala uMbongeni indaba. And last but not least, Zanele Jubilee Twala. Siyakubamba for uncedisa uxa wakho kululwaphulo mthetho.
Hey fondini, come here. Usichazele ubushiywa zingqondo wena. Kwenza kantoni ngawo? Uyithatha le nto uyithathayo.
Yeah, rekopa uthi wetsang. Wetsahalang handle, wetsang.
Motho ha tsebe ntwa buang ka yona wena dladiso. Hana la ile bupaki.
Kanti ke sinabo igqibelo lakho upretty usinike incwadi engqina konke nikwenzileyo.
Ah, pretty.
Yo.
Awesome. Awesome. Awesome.
No. Khawana le moraka. No, khawana le moraka.
Ma, what's happening?
What's going on?
What's going on?
Can't you move to Logia Jaiva and do Jaiva no sort?